uyu munsi tugire turabire hamwe icivugo kigira kiti akamaro ko kwirinda amatati no kuyatunganya mu gihe yabaye kugira dutsimbataze ubutungane n'amahoro ego mutumire wacu gateka Arlette ubuherutse twari twarigeze kuyaga turarabira hamwe icarico amatati turaraba n'ukuntu umuntu yoyirinda none gateka kuri uyu munsi twagize imana tugasubira kugaruka ku civugo co bakigomba gusa nico mugabo ngo duhinyanyure tumenye byinshi mwobanza kutwibutsa icarico amatati
murakoze cyane kuri ico kibazo mu nkundire ndabishura ico kibazo sigura nishimikije insigura itangwa ishira hamwe impuzo makungu ONU haho rigira riti amatati ni higanwa n'ukudahuza hagati y'abafitaniye ubucuti canke bafite ico bahuriye ko bakagira bati amatati arashobora gukomoka kutabona kumwe inyungu canke intumbero ikintu canke yibintu rero itati barana za bakavuga yuko itati itaduka gusa hagati y'abantu babiri ariko rishobora kuba hagati y'ibihugu rikaduka hagati y'amashira hamwe rikaduka hagati y'abantu barenze babiri murakoze inkomoko nayo nkuko mwabimbajije muri iki kibazo mu gutangura inkomoko y'amatati kenshi tuvuga ko amatati ashobora kuva ku nzara bakatubwira yuko abantu bashobora kugira ico bapfuye bivuye kutabona ibintu kumwe amatati arashobora no gukomoka kunyifato itandukanye y'abantu amatati agakira inkomoko kutangana amatati agashobora no kwaduka kutumva kimwe ingene abantu batunganya ibintu baba basangiye inkomoko yindi novuga irashobora kuva kutaronka ibya nkenegwa byo mu buzima bwa misi yose umuntu ugasanga arabaho mugabo ugasanga ibyo yagenewe ntabyaheza ngo aronke ibyo birashobora gutera amatati ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu nabyo nyine biratera amatati ukutubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu nabyo nyine birashobora gutera amatati itandukaniro riri hagati y'ibintu umuntu yizera hagati y'idini amoko canke politiki ivyo twese aho tubaye ivyo turabibona ko kenshi bitera amatati intwari itabereye nayo nyene iratera amatati ubukene mu bantu nabwo nyene yashobora kuba inkomoko y'amatati ukutumvikana inda ndende gukumirana ntavyo nyene biratera amatati yego murakoze nibaza ko inkomoko yoba ari nkiyo y'amatati murakoze
yego namwe murakoze none gateka tubandanye tugenda neza na neza mwito nido y'ikiganiro nibihe bintu biri mu bikomeza amatati
turiko turaraba aho duherereye yaba mu kibano yaba mu muryango y'abantu gira nti mu gihugu kenshi ibikokeza amatati ubwa mbere nogira nti intwaro y'agahotoro kenshi irakokeza amatati akarenganyo kuko abantu biyumvaye ko barenganywe kenshi birakokeza amatati ubworo icyo twari twanakivuze mu gihe twari ko turavuga inkomoko y'amatati itituka ry'indero naryo nyine rirakokeza amatati iyo uko umuntu abaho atagira isaganirizo no kuvuga ugasanga ingorane afise ntagira uwo azitura ibyo navyo nyine birakokeza amatati ugasanga umuntu yambara ikarirukanga muri kiriya na kiriya ugira arabe ko ingorane arimwe yozivamo ntabitorere inyishu ibyo birakokeza amatati ibyo rero no ntinobigiranya nk'inkwi iyo kenshi tugiye turazegeranya bikaba byinshi biraheza rero bikadukamo umuriro iyo ushizemo akaba akantu gato ariko gaca ko nyene katse umuriro kubera iki kubera umuntu ibyo bintu byose yabibayemo yarahohotewe ntiyagira aho yitura aba mu karenganyo arabura umurenganura buke muri ako gacerere muri uko kubura ingene atorera inyishu ibyo bibazo arimwo bigaheza rero bigakokeza amatati tukaca dushikira ntihajya mubona twadukana ingwano mu gihugu ukabona abantu mu kibano batanguye bagwana batemana bononeranira ubuzima canke no mu muryango ivyo birashika yego nogira nti ibintu nyamukuru bikokeza amatati ni nkivyo murakoze
ukurikirana ikiganiro
ubutungane ubyara amahoro
ego murakoze mugateka Arlette none nibihe bintu bikokeza amatati biri mu muntu
sinobivuga ngo ndabiheze ariko ndaza kuvuga bimwe bimwe ibiri mu muntu nogira ntibikokeza amatati ubwa mbere harabamwo ukutihanganiranira ugasanga umuntu biramugora kwihanganira abandi muri uko kutihanganiranira hakadukamo imishamirano nabo babanye ariko urumva biba byahereye mu muntu wenyine ngene asanzwe arimo hanyuma kenshi bikokeza amatati burya tuja gutera amatati mu kibano kubera natwe muri twebwe nyene tuba usanga turi mu itati na twebwe nyene ugasanga n'umuntu atirirwa aba mu mahoro ugasanga n'umuntu rimwe na rimwe bigora kugendera mu kuri kuri uko kugendera mu kinyoma rero akaba ari umuntu ata mahoro afise hanyuma nk'uko mu kirundi babivuga umuntu atanga icyo afise igihe rero ata mahoro ufise nawe ntuheza ngo uyaha abandi rero umuntu ata mahoro afise muri we biragora ingene ashobora kwirinda amatati acaba rero ukokeza amatati kuko muri we nyene asanze ata matati afise agaca rero iyo mbuto afise muri we ariyo aheza akabiba mu kibaniwe murakoze
murakoze cyane none umuntu yokwirinda amatati bigakunda yo kwirinda gute ayo matati
murakoze cyane ndogira nti kwirinda amatati biragoye ariko naho mvuga nti biragoye kubera amatati agize n'ubuzima bwacu ngira mu biganiro twagiye turashikiriza kubijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngihimba twarabishitseko amatati ni imwe mu bigize ukubaho kwacu no kuvuga kuyirinda ngukira ntabe aho biragoye ariko nkuko bavuga ngo naho utabuza inyoni guca hejuru yawe oyibuza kwarika ku mutwe iyo rero tuvuga gukinga ntituba dushaka kuvuga ko atamatata hari ariko tugira tuti no gukinga kugira ngo ntarinde arashika aho yonone ibintu byinshi kuko amatata yifatiye hakiri kare ntaheza ngo yonone byinshi ariko iyo yaretse agakura bimwe twabona bikokeza amatata bikaba hagera aho ukinze ugasanga ntibigikunda ariko itati ligaheza ligaca yonone ibindi bintu byinshi mu kibanda rero nogira nti itati kuri kinga birashoboka ariko ni ku rugero so kuri buza ngo rireke kuvuka kuko kenshi riravuka ariko bivanye n'umwifata twebwe tuba dufise mu kubaho kwacu turashobora gukinga kugira nti turinde turashika kure murakoze
ego mbega iyo umuntu afitaniye amatati n'uyundi kuyaga bashira hamwe n'uwo bafitaniye amatati byo babifasha gukinga amatati
urakoze cyane ico ni kintu nogira nti gihambaye cyane kuko iyo abantu bayaga kakarenganyo twavuga kwa guhohotera gatya kazi na muntu twavuga bikokeza amatati iyo mwicara mukayaga uramenye uti mugenzanje tubanye mugenzanje dusangiye yabo umuryango dusangiye ikibano dusangiye igihugu arafise ikibazo mu bijanye n'ubukene arafise ikibazo mu bijanye nuko bamuhohotera rero iyo habaye ico kiyago uranashobora no gutahura neza ko kumbure muri abo bamuhohotera na ushobora kuba urimwo kuko kenshi ibituma amatata akura akanatera ingorane mu kibano nuko utamenye ico mugenza wakwiyumvira ko umuntu ugasanga muragendana agufitiye ishavu kuri iki canke kiri ariko kubera atakiyago cahabaye bigaheza bigatuma umunsi uri izina amera nk'uko umenga arabomotse hama agakora amakosa menshi cyane kuri wewe ariko iyo mwagiye murayaga uramenye utujya muntu afitiye akajijya muri ibi ugaheza ukamufasha mukayaga ukamubwira ukamuha umuco kumbura ashobora kuba kwibaza ukutariko nawe ukamubwira ico umwiyumvira ko muri uko kuyaga bukebuke birafasha mu gukinga amatati no kuvuga muragenda muratorera inyishu y'ibibazo mwa mufitaniye bukebuke bitarinze birashika kure murakoze
mbega iyo amatati hoho yarinze ashika yotunganywa gute canke yotoregwa inyishu gute
murakoze cyane nogira nti uburyo bwo guheza amatati cyane bwo gutunganya amatati muri rusange nogira ni ko ari butatu ubwa mbere nogira nti no gutohoza kugira ngo murabe ko manyina kugiranira amatati atagikenye canke ingimba yagiyemo mu ngingo bagiye barafatiranira mugaheza rero mugatohoza ko ayo matati bafitaniye mbega itegeko hari ico ribivuga ko ubutungane bwo hari ingingo bumaze kufata ko morabira ko hanyuma ubugira bwa nyuma mumaze kwiga mu gacirya n'ini byo bihimba bibiri mpejeje kuvuga bikuru kuko aho simvuze byose ugaheza ukicarika abantu kugira ngo urabe mbega umwumvikano twohera he kugira ngo tubumvikanishe mbega umuzi w'ingorane wabaye uyuhe mugabo ivyo ni nyinshi ugenda uratora uri kurabumviriza mbega ico gito coba kigisigaye umuntu yohera ko kugira ngo abumvikanishe coco cobiki ariko aho hose nyene kubikora akabikora yumviriza cane cane ica abanyene kugiranira itati bashaka ico bifuza gushikako adashira imbere ivyiyumviro vyiwe ariko afatira ku vyo banyene kumwitura bamubwiye ego murakoze
namwe mbega igisata c'ubutungane n'amahoro coba gifise ico gifasha mu gukinga no gutatura amatati yaduka mu kibano
ego cane nogira nti mu maparuwase turafise ibisata vy'ubutungane n'amahoro bidufasha gutsimbataza ivyo vyo gukinga amatati canke kuyatorera inyishu mu gihe yadutse rero notanga ubururiro ubu turi mu iparuwase ya Jenda turafiseyo nogira nti abantu badufasha gutatura amatati muri paruwase ya Mubimbi naho nyene bariyo paruwasi ya Rushubi naho nyene bariyo rero abo bantu niyo duheza tugafatikanya kugira ngo dufashanye kuronka ivyigwa ubwa mbere kugira nabo nyene ntibaje gutatura amatati batazi neza ico bagiye gukora hamba tugafatikanya no kubafasha kuraba yuko vy'ukuri ivyo twize ari vyo bariko barakoresha mu gutatura amatati mu kibande wabo yego Murakoze.
Ego imbere y'ukumera nk'abasozera ikiganiro muratubwiye yuko mufise aho mutanga inyigisho muri paruwasi Jenda eka nahandi nahandi. Bega ivyo mushigikira ko cane nibihe muri izo nyigisho.
Nubwira nti mu ncamake ivyo dushimikira ko mu nyigisho tubahereza ubwa mbere turababwira ko bakira abo bantu bakiriye ikintu ca mbere bategezwa guhera ko ari kubahumuriza. Kuko kenshi uje kukwituraza umutima wamuvuye. Ivyiza rero yuko umwakiriye yumva vyukuri ko atekanye, ukamutekanye, kumva ko vyukuri uri umuntu w'umwizigirwa aza kumufasha gufata intumbero mu itati asangiye na mugenzi we. Ubugira kabiri turabigisha kubijanye no gutega yombi, kumviriza neza, bagashika no kumuzi w'iyo ngorane. Muri uko kumviriza neza ntiyumviriza neza uruhande rumwe, ariko bose ategezwa kubatega yombi kandi ku rugero rungana. Ubugira gatatu turabasaba ko bahanura abanyenitati mu kubamurikira ku ngorane bafitaniye. Hama hagaheze rero bagatunganya n'ibiganiro hagati y'imigwi ifitaniye amatati, kugira ngo ibyo biganiro bibe by'ukuri ibiganiro ahe umumwe wese ahabwa ijambo. Kuko turababwira yuko byoba byiza ikiganiro cya mbere bakigirana na nyenitati umwe ukwiwe, munyuma rero bagaheza bakabicarika bari kumwe bose. Iyo rero bamaze kubicarika ari kumwe bose baca bafashanya hamwe n'uwo nyene gufasha kubatunganyiriza iryo tati, abo badufasha mu maparuwasi gutorera inyishu hamwe y'ingorane riba ryadutse hagati yabo bafitaniye amatati. Eko nogira ko ibintu bikuri bukuru tubyigisha ni nk'ibyo. Murakoze.
Ego muratubwiye ibintu mushigikira ko nyamukuru, none ruhara rwabo bahuza haniniya nuruhe?
Kumbure kuba ariko baradukurikirana mu wundi renda babwira uruhara rwabo bahuza nko kubimbajije mu ntambwe zikurikira kugira ngo mwumve mbega tubituye bigenda ngo iki. Urumva hari ikigabane cya mbere twise ko ari intangamarara bariko barabakira hajya navuze nti kwakira ugahumuriza wakwituye. Bwa mbere turabasaba ko bwa mbere babanza kuramutsa ababituye kandi bakabaramukanya kanyamuneza n'umutekano ntangere gusobanura ibyo bagiye gukora n'uruhara rw'umuhuza. Icyo turakibasaba nogira nti bategereza no kukizirikana ko neza imbere yuko baja mu biro ku maparuwasi bakiriramo abo bantu, gushingira hamwe amategeko ngenderwako imbere yuko bumviriza ibiganiro by'umwe. Ni ukuvuga iki? Kenshi twebwe tubahanura yuko mu kumviriza umuntu batumviriza ari umwe, ariko babumviriza ari bake bakaba babiri. Ni byiza rero ko abo bantu bagiye kumviriza umuntu babanza bakicara nabo nyene bagashinga amategeko, mu Gifaransa bayitwa ngo règle de conduite, batarengako kugira ngo ntibagende imbere y'umuntu bafise imvugo zibiri ariko bagende nk'umuntu umwe. Rero haheze ico kigabane c'intangamarara haraza ikiganiro nyezina, kuvuga umuntu baramwakiriye bamuramukije ubu rero hageze ko bayaga by'ukuri ikibazo afise. Turabasaba ko babanza gusobanura gushikiriza ibyabaye, no kuvuga ngo babanza kumviriza uwo yabituye agasobanura neza agashikiriza ibyabaye byatumye bashika kuri iryo tati na mugenzi we. Ibyo rero tukaca tubasaba ko bagira uruhara mu kumviriza umwe umwe, ntibahereze kumviriza uwabituye gusa ariko bitwararike no gutuma ko n'uyo onye wundi bafitaniye itati kugira ngo bumve neza umuzi w'ingorane. Ubugira kabiri muri ico kiganiro bategezwa kuronderera inyishu y'ingorane yayo matati bamaze kubumviriza bose, hanyuma bagaheza bagashira mu ngiro ubuhinga bwo kurondera no kumenya akamaro k'inyishu zishoboka mu gutatura amatati. Ibi rero turabihagarara ko cane kuko tugira tuti batabishizemo ubwo buhinga bwo kurondera inyishu irama ni hamwe jo utatura itati ariko ugasanga bateye irindi mu kibano. Ikindi tubasaba ni kuganira n'umumwe wese ukwiwe nari nakivuze iyo bikenewe kugira ngo musobanure amarangamutima inyungu zitavuzwe canke intumbero z'umumwe wese. Iki rero ni ikintu gihambaye kuko nari navuze ko turatuma ubwa mbere turababwira ko batumwa kumwe umwe kugira ngo mwumvirize, kuko usanga kuko twabivuze mu ntango turiko turasigura icyo ari cyo itati mwumvise yuko kenshi abantu bapfa inyungu kutabona ingene batunganya neza inyungu zabo. Kugira inyungu ziwanje sizo inyungu ziwawe sizo inyungu z'uri karanyumviriza. Ni byiza rero ko imbere yo gutatura itati ubanza kumenya neza inyungu z'umwe wese, kuko iyo umuntu wese akoze ku nyungu z'uwundi muhora mubona ibica biba. Mu gusozera rero turabasaba ko uruhara rwabo kuba rugushikiriza umuti abafitaniye itati bumva woshigwa mu ngiro kandi ntibabategeka ko ntanga ingo twe dufata. Tani manza ducha. Nogira nti mu gifaransa bahita proposition. Barabashikiriza umuti babona wotoka kuri yongorane yawe. Bakabere kico bafasha mu kumvikana. Bibaye ngombwa bakabishira no mu nyandiko kugira ngo banyene kubitura bamenye bati twakurikiza ibi. Ariko mu gihe bavyanse kumvikana bakagira bati twumbura uwo muti twemwe dutoreye siyo tubona mwiza. Barababaza bati none mubona vyogenda ngo iki? Bakababwira. Rero bagaheza bibaye ngombwa banyene kumvikana biyumvikaniye hagati yabo. Bahe n'igihe babaha bakiyandikiranira hagati yabo amasezerano. Bakumvikana bati kumbure ico twahora dufatura gihagaritse tugiye gutunganya ibintu byacu gukurikira kuno amarero bakabiherekeza nuko uvuga nogira nti abo batatura amatati mu paroisse badufasha guherekeza gusa ntangi ngo bafata baraherekeza bafitanye amatati kugira ngo babafashe utorera umuti amatati abayadutse mu kibanda mu ntumbero ni uko kugabanya amamanza mu masentare kw'abantu ukantu kose kabaye batokirukira sentare ariko bushora kubitorera inyishu bonyene batarinze baraja kure mu kibano murakoze
ego murakoze namwe gatika Arlette ibiranga umuhoza mwiza byo bari nkibiye
bwa mbere umuhuza mwiza ategezwa kuba afise amatwi manini yo kumviriza byose kuko murumva ko igikorwa jejwe gikomeye ubwira kabiri ategezwa kuba avuga make ko nababwiye ko atakorera kuvyumvira vyiwe ntafata ivyumviro vyo ngo abipompe bamwituye ariko ategezwa we nyene kuba kumumviriza agafata kandi ko kumumviriza agakorera kuvyo bamubwiye we nyene ico gituma ategezwa kuba ari umuntu avuga make ubwira gatatu akaba ari umuntu ashobora kubika byinshi ntaba ari umuntu akimena banga ubwira kane turababwira ko ategezwa kugira umutwe ugumye ubukerebutsi no kutagira aho yegamiye ico nayo nagenda gisubiramo cyane kugira ngo ntihagire uwiyumva umenga ariko arahohotekwa nogira nti kandi ategezwa kuba afise amaso abona neza kandi kure igifaransa bita ba visionnaire kubona neza iyo ushaka gushikana abakwituye hanyuma ategezwa kuba ari umuntu agerageza kugira ibiganiro bidatuma bigaruka kuri we nyene aguma yigarukanako hari abantu iyo bari kumviriza abandi bafise nogira nti sinzi ko ari ingeso nziza canke ari mbi yo kugaruka gutangurira kuri we nyene canke ubundi burero yabonye mu kibano wabo ico turakibabuza hanyuma ategezwa kumenya neza intumbero n'ubuhinga akoresha akavyiga imbere ko atangura kubikoresha karaba mbega nina akoresha ubuhinga bizoshikana kuki abanyituye hanyuma nogira nti bwa nyuma kugumana imigenderanire myiza kumenya umuntu bituma umwihanganiranira kandi akagumana nawe nogira nti turabasaba kuba ari abantu b'amahoro babana bamwandi n'amahoro kugira ngo babashe kubitura ku bwinshi murakoze
ego murakoze namwe kutwereka ibiranga by'ukuri abo bahuza none gagateka ijambo rya nyuma mubwira abariko baradukurikirana kugira bashobore kwirinda ayo matati no gutsimbataza ubutungane n'amahoro niri
murakoze nogira nti ijambo rya nyuma ndagerekeze kuri twebwe nyene turiko turumviriza kino kiganiro twe twakibashikirije namwe bwe munyewe muri ko muracumviriza kugira ngo twirinde amatati nibaza ko ikintu cambere ari kubanza kugaruka kuri twebwe nyene tukirinda amatati ari muri twebwe uko nabivuze umuntu atanga ica afise nitwashobora kwirinda amatati ari muri twebwe tuzoba abantu barinda n'amatati aho babaye barinda amatati aho bagendera hanyuma mu nyuma rero dufashe n'abandi kurinda amatati aho tubaye murakoze
ego ndabakengurukiye cane gateka Arlette